Nkosi sikelela nansi ningizima Africa. Uyazi kyangu uya sifuna ukulifuza ibala lethu ngemqondo wethu. Uyazi abazali bethu basola ngathi befuna ukujabulisa isithandwa sabo. Singabantwana bakho Nkosi sikhombisa indlela amakuthi sidukile. Kukhala umama uyinkubele esondela embengene nikela. Enikelela usizi olifakazelwe impaphomo ezinyembezi ebusweni bakhe ebezilokhu sigeleza. Uthi Nkosi nikelela nasi similo sendoda engithandana naye. Esingifake esithanjini endodakazi engiyizalayo. Uthi angisakazi nokukhuluma amake engawuphula nje umlomo ophuma isibhamu lomlisa Nkosi sikelela nansi eNingizimu Afrika. Uwakuncamalala uphumile esikhindini. Uthi ufuna ukubuyela esikhundleni. Samvotela okungcela khona lisaphethwa ngiyena kunamanje. Ngoba ngiqondi ukuthi umvotela kanjani umuntu okuhamba kana osalulambile esiswini. Ukuthi nikubiza kanjani ubuthongo ngokufa ngoba nasi lento uyabulala Nkosi sikelela nansi eNingizimu Afrika. Uthi owesifazane ubemela wonke umndeni wakhe. Kodwa mhlawumbe nebazi ukuthi imali uyithatha akubona ukuqoma indlala nokubelale bedlile. Ngenani ngenani sangole golide elifile. Lona ke kumdlalo bangihlula noma sengihamba kancane endleleni lahlalile ngivala ngaphansi sangole golide. Nkosi kanti uhleleni ngempilo yami. Ngoba ke baqoku babo semdala endaweni. Bemnika isikhundla kodwa isikhundla ushaye ngesithende uthi usakuthanda uphile. Uthi usakuthanda umndeni wakhe Nkosi sikelela nansi eNingizimu Afrika. Ngiyohleze ngikhuluma bese ngibakhumbuza ukuthi lebe khuluma. Kusayimini imbongi kamama ethandekayo. Ngiyabonga.